Sexually, easily, live for me. malandeli nemiva isaba pambili ngiya
Ungasabi lutho
day. Abangani bami, bangilele mona. Mami ginga zami, angfunu kuthi benginga zakho. Inkosi ngisungezile, ngasemuva nangaphambili. Unga worry,
I can see the light at the end of the tunnel.
Yeah, mboni nganyezi zikhanya. Ngizwa izwi lingitshela ukuthi indlela ivulekile. Ungasabi, ungasabi, no. Just lean on me, just lean on me. God be telling me not to be afraid. Indlela ivulekile, indlela ivulekile. Izulu lingizwile, Inkosi izwile imithandazo yami. Inkosi izwile imithandazo yami. That's why I'm going in, I'm going in. Anginokwesaba, anginokwesaba.
I'm not afraid.
Anginokwesaba, I'm not afraid. I'm not afraid. Anginokwesaba, anginokwesaba. I'm doing this no matter what. I'm doing this no matter what. I'm going in. Fear no, fear no. Ungathuki. Fear no, fear no. Isandla sami siphezu kwakho. Fear no, fear no. Ungasabi muntu. Ungasabi lutho. Baba ngiyabonga for all your support. Mama ngiyabonga for ngibonisa uthando. Ngiyabonga for the support and love. Mama, I'm doing this all for Nina.
Ngithi ngiyabonga.
Who made me believe in myself? Who made me believe in my dream? I wanna make you proud. I want you to be proud of me.